abusuafoɔ mama kwaba ɛba Susan Media Project so ɛna so yɛda fofra a onyankopɔn ɛde akyɛn ɛnɛ yɛde anamɔntuo no ɛrebɛ awieɛ na ɛsi yɛbɛ free get fun hostel ne ho aba abɛpiem ɛwɔ sunyane technical university ne runabout ne so Ring Road dwumadie no ɛne ani akɔnhoma bɔ no yɛaba abɛpue ɛno nti monka yɛn ho ne yɛnto saa anamɔn yi so a ɛtwa toe ne yɛhwɛ mpɛmpɛn so a ɛhɔ so dwumadie no akwa akodru meda mo ase yada mase ebusuafo ye nanfo nom yadofo obi biara okan ye ho ani etu sa na moyi ye besre mo se monkoso anta ye chi mon share video no mon like it mon subscribe na mon chira madwen e wo comment nim ne wo ne mapa bebre e de bremo me damase.